Mama, hewa umenishika yeye. Afadhali nipe wakati nipate gisi ya kupumua. Tunaenda mbali, ayoyo, nishika yeye.